James Opiyo Achich mose akani walo ringre lo kum lo buru kum buru wageno adiera chutho chien manyaka chien kuom rich kuom ruodha Yesu Kristo mabiro loko ringrewa machandre mondo obed kochal gi ringre maduong'ne kaka otiyo gi tek kuom nyalo loko gik moko duto e buoye owuon. Awinjo dwol moa e polo kawacho ni gi jomotho gin johawi motho kuom Ruoth nyaka kawuono ero wacho mondo giywe ka giweyo tichgi. Ruoth ikechwa.
Kristo ikechwa. Ruoth ikechwa.
Lama Ruoth.
Mama moa e polo. Nyasaye manyalo duto chuny jogo man kuom Ruoth Nyasaye kani gi ngima kodi kendo gi mor kendo gi kwe kosegogi kuom chandruok mar ringruok wagolo erokamano kolono ni kawadwa James mondo ae masiki mag pinyi mag richo wasaye kolono ni kuom beni mang'won mondo itiek piyo piyo kar kwanruok jogi miyiero kendo ikel piyo piyo pinyruodhi mochwere nyaka chieng' kuom Ruodhwa Yesu Kristo
Ruodhwa. Amen. Anyasaye mang'won wuon Ruodhwa Yesu Kristo mabedo chier koda ngima to kata ng'ato moyie kuome kata dhoro bed mangima kendo ng'ato mabedo mangima kendo moyie kuome ok notho nyaka chieng'. Mano puonjowa bende kuom Paulo jatuo maler mondo kik waywage kuom jogo mondo kuome ka jogo ma ok oyie. Wasaye mamula wuonwa mondo ichierwa e tho mar richowa dhi e ngima modhi kare mondo kwae ngimani waywe kuome kaka geno kuom owadwa James Opiyo Achich. E chieng' giko piny e chier mar ji duto onwang'wa mowinjore e nyimi kendo wayud api ma wuodi mihero ngang' nobiro bedogo ji duto mihero kendo moluori wacho ni biuru njohawi mag wuora chamru gikeni mar pinyruothno moiknu nyaka chakruok mar piny. Awuono makecho wasayi mondo imiwae magi kuom Yesu Kristo gachwa gi jawarwa.
Amen.
Arakuru famili madibor lo mondi bor. Any family member madiher bolo lo.
Volunteer.
Kata ka pa onge buke kwany lo kata ka uti.
Thank you.
What is in Mario?